Chonga lamanani 1/3 u-7 no--15. Sifuna ukwazi ukuba ziloluphi uhlobo lwamanani. Sine natural numbers. I-natural number sizawuthi ngalamanani esibala ngawo. Go 1, 2, 3, 4. Amanani angengo 0 uzoba no 1, 2, 3, 4 uhambela. I-whole numbers zi-natural numbers no 0 izaba ngu 0, 1, 2, 3, 4 uhambela. I-integers zi-whole numbers negative. So sizaba negative numbers, siyoba no negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3, 4 ukwambela. Irrational numbers ngamanani okwazi ukuwabhala abe ngo zi-fractions, okanye uba uyakwazi ukubhala ngo m over n. U-n akakwazi kuba ngu-0 ngoba ubudivida inani nge-0 ufumana impendulo e-undefined. U-m yena angaba nguye u-0. So u-m uyiyo noba yeyiphi integer. So uyambona u-0 singabhala noba sithi ngu-0 over 1, ngu-0 over 2, ngu-0 over 3, noba ngu-0 over 537. Zonke ezi zithetha u-0, thetha uba u-0 uyakwazi ukuba irrational number. Qha ngu-n ongakwaziyo ukuba ngu-0. I-irrational number linani ongakwazi ukulibhala libe ngu-m over n. I-irrational numbers ke ngamanani awothi xa wabhala abe zii-decimals ihambe i-decimal engaphindaphindekiyo, kanjengo square root of 2 okanye upi. Ungaphinde uzawuthi ukuhamba kwakho kufunda le maths udibane nenye i-irrational number engu-2.71 namanani amaninzi alandelayo. Ii-real numbers ke zizo zonke ezi. Uba inani li-natural okanye li-whole, li-integer, li-rational okanye li-irrational, lizaba yi-real number. I-real number iba noba yeyiphi izaba i-real number. Masikhe sibone ke ngokuba la manani siwanikiweyo azintoni. Sino 1/3. U-1/3 uyi-natural number? Akayiyo, ngoba siyabona i-natural numbers. Akayiyo ne-whole number, akayiyo integer. Irrational number uyiyo, ngoba siyambona uba ubhaliwe kanjengala m over n. U-m ungu-1, u-n ungu-3, ngu-1/3 uzaba uyi-rational number. Uba ke ngoku inani li-rational ithetha uba alikho irrational, ngoba inani eli-irrational ithetha uba alikho rational. U-irrational uyi-opposite ka-rational. So u-1/3 u-rational aphinde abe real. Masenze u-7 simjonge. U-7 uyi-natural number ngoba ulinani lokubala esiliqhelileyo. Uyi-whole number ngoba i-whole number zi-natural numbers kunye no-0. xa yi-natural number okanye ibe yi-whole number ithetha uba izawuba yi-integer. So u-7 uyi-integer. Into eyi-natural number okanye i-whole number okanye i-integer izawuba i-rational number. Ubufuna uyibona loo nto uyamazi uba u-7 ungakwazi ukumbhala njengo-7/1. So noba yeyiphi integer onayo uyakwazi ukuyibhala ibe linani eli-over 1. Uba ke ngoku irrational, ayikho irrational elinani, kodwa ke siyalazi uba li-real. So u-7 uyi-real number, u-natural uyi-whole number, uyi-integer aphinde abe yi-rational number. Uzayibona ke le nto ngokuya ufunda i-maths kakhulu. Uzawubona uba kutheni sikwazi usitsho la 7 ubuyi-real number, noba ngoba siyazi uba noba injani izawuba yi-real number. Kodwa ke uzawabona amanye amanani angezizo i-real number. U-negative 15 akayo natural number ngoba u-negative akayiyo i-whole number, ngoba ke siyazibona ne-whole numbers siqala ku-0. Kodwa uyiyo i-integer. Uyi-integer ngoba siyamazi uba ungu-15 nje o-negative uzawuba yi-integer. Uyi-rational number ngoba ungakwazi ukumbhala njengo-negative 15/1. Uba inani li-rational siyalazi uba alikho irrational, itsho ukuba uyi-real number of -15.